Thank you. Umeniweka tena nyumbani ujanja kamanda.
Yeah.